Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Uba kwakwade bonke emakhanda wakhala wemuka nendondo oyintandokazi yomsakazo Ukhozi FM uzimdola biyele emkakheni abeqokwe wona kwi best woman in radio kumasebenza awards sanibona nginibengelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi lanibola khona le video mangokuqala usijonele likhasi wamukelekile igama lami usibonga konke wakandwandwe mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube angena engenile amazo khalalisela ongumsakazo Ukhozi FM uzimdola biyele okale we muka nendondo emkhakheni abeqokwe kuwona kwi best woman in radio kuyisebenza awards lokhu kukhuthaza abesifazane abaningi eNingizimu Afrika ukuba basukume bazithathe uzimdola uguqise oza kwabo abeqokwe nabo kungonomalanga shozi wegagazi FM uphindi kuzwayo wevuma FM Hopewell Mpele wegagazi FM kanye no Carol Ofori we East Coast Radio lokhu kuveze ngokusobala ukuthi laba babethu uma uyibhinca akawusoze wabo wesifazane ovelele kwezokusaka bebe pambuka njengoba ke nangu uzimdola ubaqaqwade bonke emakhanda uzimdola uveze lezindaba lapha ekhasini lakhe la ku Instagram ofaka indondo yakhe wabe sefaka umbhalo ufundeka kanje uthe uJehova udekile itafula phambi kwezitha zami zangibheka zijabhile zingenakusho lutho ushembe indoda enjalo ke wayicosha into elahliwe ezaleni ayigeze ayihlalise namakhosi abantu babe sebeposeka ke oza kwabo nabantu abamthandayo beyombongela khona lapha ku comment section usithandwa Nzuza uthe ngiyakubongela zimzi uFrank Lucky uthe God is great all the time. Unondo Mjo MC uthe ngiyakubongela kakhulu. Ubonisiwe Mchunu uthe ngiyakubongela kakhulu. Samukelisiwe Dingiswayo uthe ngiyakubongela kakhulu. UBexini uthe ngiyakubongela imsebenzi yokusebenza kanzima iyakusebenzela. Buka ke manje ukuthi yini osuyenzile. Yona myalezo ke bafethu bevela kubantu bebehalalisela yena uzimdola biyela. Nathi sizwe the media sithi halala. Uqhubeke njalo ke nokwenza kahle. Bafethu njengentatheli ka YouTube sengiyaphela khona la ngizothanda ukuza ukuphawula kwakho ekhona lapha kwi comment section ngithi ke awungibambe evideo elandelayo